mu kiganiro umukuru w'igihugu yatanze umwaka uheze mu kwamenyesha makuru yaremeye ko umusozi wa Manga usanzwe uriko iminara ifasha amaradiyo atari make kugira ngo ashobore gushikana amajwi kure hagati mu gihugu ko ico kibanza coronswa umuyaga nkuba udacika mbega mu bushikiranganje murongoye muriko mukorana gute n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umuyaga nkuba kugira ngo uwo murongo udacika umuyaga nkuba uboneke kuri uwo musozi wa Manga narya hari ivyo vyuma bifasha amaradiyo
twokwishura yuko ubwa mbere ikena ry'umuyaga nkuba atari hari ya kuri site y'Imanga gusa ahubwo niho ku masite yose ndetse no mu bindi bisata ariko nkuko yabishikirije site y'Imanga ni site ikomeye cyane kuko twovuga ko ari site strategique kuko ariyo iha arobe izindi zo mu gihugu hagati aha rero uguhungabana le perturbation z'umuyaga nkuba twovuga yuko zica z'impacta cyane ibikogwa by'amaradiyo bikaca byibonekeza rero ko hakwiye icokogwa rero mu bushikiranganje twarandikiye regidezo kugira ngo tuyisabe ko twobonswa umurongo wiharije kugira ngo ibyo ntibisubire kuba ico kibazo bakaba bariko baraciga muri regidezo kandi bakamenyesha yuko mbere no mu mugambi migambi bari barateguye umwaka iyo rinye y'Imanga izonasubirwamo kubera yarihari yabishaje
ikigo ARCT kirisha imirongo y'amaradiyo mu mafaranga mva makungu na cyane cyane idolari iryo naryo agaciro karyo kagahindagurika cyane hariko hakogwa iki kugira ngo ayo mafaranga arihwishwe mu marundi na rigya tuzi ko ifaranga ry'u Burundi ryo rikora ku butaka bw'u Burundi hariko hakogwa iki cyane kugira ngo bibaye ngombwa amafaranga afutwe na rya maradiyo asanzwe afasha mu iterambere ry'igihugu
aha twomenyesha ko ndinganizo za RCT mu kubihisha amafaranga mva makungu si itegeko yiha yonyene iraba no ku bindi bihugu ukuntu babitunganya ariko nk'uko babizi batavyirengagije ntibariha amafaranga mva makungu ahubwo biba bitegekanijwe ko bazoriha mu mafaranga mva makungu mugabo bariha mu mafaranga y'amarundi kuri to do change ya BRB no kuvuga amafaranga angana n'ayaba ategekanijwe mu mafaranga mva makungu nkuko ahandi bitegekanijwe ikindi kibazo yaciye abaza ati mbega nta kuntu aya mafaranga yofutwa ko mbega amaradiyo asanzwe afasha ashigikira imigambi ya leta n'ibindi aha twamenyesha ko batavyirengagije abarundi bose barazi ko n'umwenegihugu mutoyi atanga ikori ku kintu cyose adandazwa nta kuntu rero amaradiyo cyangwa ibimenyeshamakuru navyo byoreka guterera igihugu cyacu mu migambi mikuru mikuru leta iba yashize imbere kugira ngo yunganire kuko kanatsinda irya mihora ironswa amaradiyo iri muco twita amabosubuserara ni ukuvuga rero yuko ibihishwa nk'uko n'ahandi hose ibihishwa nta kuntu rero ayo mafaranga yashobora gufutwa gusa barashobora nko kubaza ati mbega hoba nk'ibiganiro tukaraba ko ayo mafaranga agabanuka canke bivanye uko igihugu kiba cifashe ivyo rero nivyo vyoshobora kwigwa bakaraba bakaganira n'urwego rwa IFCT ingingo yo bibereye kuba ayo mafaranga yarasanzwe ategekanijwe
ku mashirahamwe yo gutuma tumana ko ariko araduza ibiciro bya internet amashirahamwe yigenga kandi n'umuvuduko atari n'ikirenga habuze iki ngo hanagugwe ishirahamwe rya leta Onatel beze ritangiye internet ku biciro bibaye abaye kandi no ku muvuduko muremure
ubwa mbere nobanza gutanga umuco kuba batabizi amashirahamwe yo gutumatumanako akorera mu gihugu cyacu ntaduza ibiciro uko yishakiye ibi si byo ni ukuvuga ko hariho urwego wa RCT bujejwe kuraba mbega ibiciro basabwe kuduza kubugero bucanye na ruriya mbega byo bari byo mbega byo babikurikije amategeko rero hari igisata muri ayisete kijejwe ishingwa ry'ibiciro baraheza bakavugana bivanye n'ibituma byinshi aho twovuga murazi ko mwitegeko rishasha rigenga amafaranga leta iki yakoresha uyu mwaka ko hariho amataxe mashasha yongewemo atahora gihishwa muri ibi byo gutumatuma nako aha twovuga nibura gigitoro murabizi kuko wajya amashyira hamwe iminara yarikoreshwa ahanini n'umuyaga nkuba mugihe rero umuyaga nkuba utabonetse neza murumva ko baca bakoresha ibitoro kandi navyo mukamuzi ko bigize iminsi ari ngorane ivyo bitoro rero bigaca bijanwa gukoreshwa mu magroupe electrogène kugira ngo itumatuma nako rishobore kubandanya rikora murumva rero yuko uko muvyiyumvira atari ivyo ntibashinga itegeko ngo turadugije ahubwo babanza kubisaba urwego ayiset rukavyiga muti none onatere yoyo nimoyifasha kugira ngo izamuke ishobore gukoresha internet cyangwa ishobore gukora ibikorwa byayo neza aha twabamenyesha yuko onatere nkuko mubizi nishyirahamwe rya leta koko ariko rimaze igihe kinini mu ngorane mwagiye mugashikirizwa ariko ubushikiranganje nabwo ntibwicaye hari ibikorwa bimaze kurangurwa bitari bike kugira ngo ishyirahamwe onatere izamuke aha twovuga nk'ivyigwa byagiye birakorwa uko imyaka yagiye ikurikirana nko guhera mbere guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gushika uyu mwaka urangiye hariho ivyigwa byakozwe byagiye birakorwa mbere n'ubu hariho icigwa gishasha giheruka gukorwa novuga gishyirahamwe gikondanse ibyo vyigwa byose byakozwe mu ntumbero yo kuraba ko hotorerwa inyishu irama kugira ngo onatere ishobore kuvyuka twovuga kandi n'izindi ibindi bikorwa byagiye birakorwa aha twovuga ko mu bushikiranganji twarungitse integuro yagiye mu nama shikiranganji kugira ngo yemezwe yigwe iteregwe y'ingene hoba fedorut y'ingene onatere yovyuka ikindi twovuga gucerekeye onatere nuko mu bushikiranganji hari ukugurira imiryango amashyirahamwe yikorera ibyabo yo hanze aza gusaba ko yoshobora kugira icyo akoze mu gisata cyo gutumatuma nako cyane cyane muri onatere kugira ngo bashyire umutahe hamwe barabe ko batogira umuhora ukomeye ushobora gutanga interineti neza n'amaserivisi neza aha noba nk'akarorero ishyirahamwe sicom rikorera muri kenya riraherutse kuza kudusaba turajana mu nama shikiranganji integuro yuko hoba amasezerano y'ingene bokorana na onatere tukaba mu minsi iza tuzoshyirako umukono ayo masezerano ariko sinoreka kuvunira akagohe abarundi mubazi neza ko ishyirahamwe onatere benshi bararyumva hari n'aba vuga imvugo ndenza rugero ariko ntibashobora gushikayo ngo banarabe amaserivisi yayo baheze bayiterere nabo mu gukoresha amakarite sime yabo cyangwa mu gukoresha izindi serivisi batanga musanzwe muzi ko onamobi ifise 4G aho rero onatere ifise iminara mu gihugu hari 4G murazi neza ko abakoresha uwo muhora wa onamobi connection iba imeze neza kandi zimbutse mbere no gusumbya n'ayandi ahantu wabwira mu majambo make yuko gikorwa tugitejeje kure kuko hariho icyo twita igicapo twagize igicapo icyo twita mu gifaransa plan national de digitalisation de service public icyo gicapo cyaramaze ibirimwo byaramaze kwemezwa n'inama shikiranganji mbere icyo gicapo kica gituma dushobora gushyiraho plan d'action icyo twokwita integuro y'ibikorwa ku mwaka bizogenda birakorwa muri imyaka cumi kuko uwo mugambi uzomara imyaka cumi kugira dushobore gushyira kuri iryo hangiro nyamucubaye umukuru w'igihugu yavumereye yashikirije ko ama institution yose ya leta yokoresha iby'ubuhinga bwa none muri icyo gicapo rero harimo icyo twokwita kubanza kugira ibikorwa by'ibanze kugira turabe etat de lieu yaho tugejeje gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose by'igihugu aho niho twovuga tugeze turiko turaraba turagikorta amadone kugira ngo azodufashe ingene dutera iyindi ntambwe ikindi twovuga ni gusubiramo amategeko ahantu uvuga nk'itegeko bigenga ico gisata iri mu nama nshinga amateka ariko ririgwa itegeko rizoraba ivyerekeye ibyo gukoresha ubwo buhinga bwa none hamwe n'amaposita n'ayandi mategeko mperekeza menshi azoca akurikira kugira ngo dushobore kubonka amategeko twisunga muri uwo mugambi ikindi noshikiriza nuko hariho imigambi yo gukwiragiza imihora bimwe twita mu France infrastructure teise dukoresheje nka fibre optique n'ibindi mu gihugu cyose kugira ngo abene igihugu bazoshobore gukoresha izo infrastructure bikonekte kugira ngo dushobore gukoresha ubwo buhinga bwa none mu bisata byose byo mu gihugu kugira ngo rero bishoboke harakenewe yuko internet ikanibindi bisabwa biboneka aha twobizeza twizeza abarundi yuko turi ku kivi twobizeza kandi yuko umugambi pafene projet d'appui aux fondations de l'économie numérique uri kwarangurwa mu bushikiranganje mu kigo CETIC uwo mugambi urategekanya mu composante yayo ya mbere gushikana internet izimbutse hagati mu gihugu kugira ngo bizokorohe eka mbetse ndetse na fond de service universel ikigega cyashyizweho na leta mbere gitegererwa cyane n'ayo mashyirahamwe yo gutumatuma nako aho badashobora gushika ariko icyo kigega kizohashike baratanga impulsa ya chiffre d'affaires yabo iminsi yose buri mwaka kugira icyo kigega kizokore muri ubwo buryo kizosayizire no muri icyo gisata cya digitalization de service public.